Next time on Yashingoma.
Natata Lezingan and Aishan and Nisa, Natiban Babami see a pambi. Balu Bering is in the building.
Abazali kakhulukazi umama uyena uyingena phakathi kwabo.
Kodwa ungangiphi ithemba lamanga masungishiya kanjalo.
Lona umthatha kamawami.
Ya Shingo. Every Sunday at 5 p.m. on Mzansi Magic Music.